Siguro vamos a juro with your wealth of wisdom from the cabinet of the king. Ay, ya le tengo. Ah, ya lo sé, tú has amostra.
Abantu abaguba izinto zabo benze ukuba siphile babe ngathi bayaguba kumatye wabo. Kudingeka amagqirha namaxhwele. Kukhalimelwe isizwe sethu ngezimbo ezenzekayo ezingaqhelekanga. Namhlanje ndime apha sikumeko embi yokokubana sigutyungelwe sisifo se-COVID-19 mamfini yanca oko uthetha ngaso apha nabo. Le program nayo iphantse yabe kanti ayiqhubeki mhlawumbi emva kokuthetha kukapresident. Besibane siqhina sincedisa unasizo sisithi othixo sifuna abantu basayixhorha isizwe sakwabomvana siyibone le nto inciyo. Sabulela ke noko kathi 100 indoor and 250 outdoors athi noko sawuzama ubana kube nguyinge and silandele imigqaliselo ye-COVID-19. Silapha ke sinjalo bantu abami ndingekaqala into funeke nifundisane into yokuba imigqaliselo yesi sifo ningayityeshile nangophi na umzuzu ngoba iwave esijongene nayo yesibini ize ngamandla and mamufinca ayisenazo nezi symptoms benithetha ngazo sibona ngabantu begeqeka nje kuphela. Ndime apha ndingazuthetha kakhulu ke ndiza kuthetha mhlawumbi nje ngeetopiki ezintathu ndihlale phantsi andimde njengoba ndimde ukuthetha ndifutshane nabo ngasekuthetheni kodwa kwizinto ozibhale kulaa bhodi yakho nasizo unento ethi identity ethi ungubani usuka phi usiyaphi. Ndifuna ukuthi ke kandibane ndithetha sindibane ndigqitha kuso. Okokuqala ndizawuthetha ngokuzithemba. Kuzofuneke into yobana abantu abam kulaa nto bendiqale ndathi uyaphi usuka phi ungubani nizithembe kule nto niyithathileyo ngelo xesha mntu ngamnye wayingena kuyo le program yenkciyo ngoba ilizwe esijongene nalo ngaphandle likhamisile and immediately ungena kwinkciyo abantu bayakujonga okokuba uzawulandela le nto uthi uyiyo na. Xa thina ke apha ngaphandle sibona abantwana benkciyo silindele abantwana esiza abazaba ngumzekelo intyatyambo zelizwe lethu abantwana esingazubabona kwezi ndibano kuhlanganwa kuzo namhlanje abantwana esingazubabona zi-taverns nasendithethe nje abantwana esizawuthi noba siyababona emalwandle sibe sibabona bayengokuqiqa nabazali. Ngoba na ningenile kule program wonke umuntu amehlo waphose kuni and kunento ekhoyo at the back of abantu esiphila nabo abathi soze kubekho umuntu oseyintombi nto othi aqabele ku-21 or 24 years okuyo nasizo. So funeke ke ngoku nisoloko nizixelela into yokubana ndizoyiphikisa le nto bacinga into yobana ndingayenza and i-peer pressure elapha phandle ingummangaliso. Nivile bonke bebethetha apha sebeyile nakwi-universities ithi loo nto bakwazile ukujongana nemicelimngeni phaya. Ithi loo nto bona abangeke bawendleleni baye bazithemba bazazi babafuna ntoni. So njengoba ilizwe lona lisithi ayisoze yenzeke loo nto kufuneke wena uhlale usithi iza kwenzeka ndizoyenza bazibona apha kum ndiyenza and nilandele kwaba senibabona like unasizo uzobani sithi ke nomzi usizalele inkosazana apha kwabovana usizalele intyatyambo apha kwabovana usizalele into esingakasicingi ndazi uba ndingayibeka njani ukuthi kawuvuxakwe into ke ngalokuthi ndazi uba ndingayithithi but into engathethekile sitsho sithithanga ngokungangamaxesha but uqala kwenciyo ngo-2015 andibalisibali bandifuna ukugqitha nje zonke iingqondo zethu abaxorha besithi asika yikho loo nto leyo yenziwa ngunosova mandingene kwitopiki yam esinamuntu gender based violence bantwana bam sijongele nelizwe elikhohlakeleyo iBhayibhile yathi kovukelana abendlu abantu bawutshintsha babezizimanyana beqengana noba yibeka ngoluhlobo kodwa iyayibeka ngoluhlobo ndizawuyizisamana nimvile umamfinca apha esithi sixakene nabantu ababulawa ngama-boyfriend babo sixakene nootata bethu abahlukumeza abantwana nabafazi babo sineeprograms esijongene nazo awareness campaigns sizamana nale meko kutheni kunje iyafunwelwa kodwa nina nikule program ithi loo nto nisindile xa niyazi uba nifuna ntoni kule nto yenzekayo enintsi yona ngoku eqhelekileyo mamfinca sithi sika singena kudisemba sizawungena kule 16 days kuvele kuqalise nje izinto ezixakileyo zobulawa kwabantu abangoomama bebulawa ngabantu bangootata ama-boyfriend ebulala abantwana neentoni zonke ezo zinto ezininzi zivele zingaqheleki kanye kanye ngale nyanga sithi siyayikhalimela ngayo kodwa ke ithi ke le nto ninanikule program nisindile ukuba niyazazi uba nifuna ntoni ebomini le nto ke ikubomi ayikho lula yijeni ende ekufuneka into yokokuba uvula amehlo ungumntana wentombazana noyinkwenkwe usakhula uzijonge ngamehlo arayithi zonke iinto eziqhubekayo zasebomini nanga ke amehlo arayithi wokujonga izinto eziqhubeka ebomini kule nciyo Eastern Cape ndifuna ukuthi sisinasizo senizame ukwenza i-awareness campaigns sale nto ine-gender based violence nizame uenda kwezi slogans okanye kule foundation mhlawumbi nisenza into ebonisayo into yobana thungala family yakwamhlanti ibulawelwe abantwana ba abahlali nomama wabo nezinye ke mhlawumbi enizawuthi nizazi i-incidents but nenze uhayi sizawunincedisa sikhona siwumbasha mama ufinca this program ikula office ka-SPU phaya embasha but ezinye izinto ke mhlawumbi uziye zithi ukuba ziqala kancinci zingaqondakali ubunzulu nokuqaqama kwazo funeke ithathe uxanduva la ofisi ngale program iwes ifounder yayo ilapha embasha uxorha funeke thina as African National Congress with leadership yasemathole and sapho injini yombasha senze sure into yobana le program izawuqhubeka umbashe efaka kwizicwangciso zakhe ukuya phambili. Kufuneke thina sithathe ugxathu nje sisuka njengoba ilontshwa ide yalontshwa lapha eXhosa. Sithi noma siyaphuma naso sinesiqondo into yobana babophelelekile kwizicwangciso zabo eziyawuqhubekeka sesingekho embashe. Kuba noko lisekhona lelo nexesha sikhona, kufuneka ingenile nakanjani le program. Topic yami yesithathu, women in leadership. Okokuqala mandiqale ndithi sifuna isikhokelo esingomama mosi kakhulu ngoku. Sifuna ii-families ezikhokelwe ngomama abaqoqayo nabanyaziwa abafuna lona. Sifuna omama abatsha abazohamba bawusimele epalamente. Abantu abanjalo ke abazosimela kwipalamente zonke usuku embashi yoqabela kwi-national. Abantu abanjalo ke ngabantu abaye bakhuliswa ngendlela erayithi bane-foundation ekhe. Icacile ke ikhona apha foundation because izinto enizifundiswayo apha endizinamele kuthipha phantsi siyalikhulisa abantu abami and ndinibona lidloba inibonisa into yobana anithunywanga ngokuba lapha niyayithanda le nani kuyo. So qinani ningalijongi nolijonga ilizwe ixesha lokubana ulingcamle ilizwe liyafika lifika ngexesha elirayithi kuwe futhi xa lifike ngexesha elirayithi sozufike kwezi depressions sizibonayo kubantwana ngoku. Sithumela abantwana kwii-universities bafike bazixhobe bafike abanye bahlambe ngabanye zonke ezo zinto kodwa kawumamele most of the time aba bantwana bazixhomayo ithanga bangamantombazane ba-frustrated ngamakhwenkwe tu ufrustrated inkwenkwe yakhe sikakhulu mhlawumbi angakwazi ukuthi ayincokole ithi iphume kuyade awufikelela kweso simo. Awukude uve into yobana hayi indlela mhlawumbi mna kuba ndisokole ekhaya ndide ndafika ngoba sozatsho urhulumente uyabanikweni esifasi nobana thina sisokole sinakwazi ukuba sesikolweni. Akuzofika behlaliwe bebesezipatini. Kule nto ndiyithetha umamfinci indibonisa into yobana these ladies zisemva kwam azikange zibe nonasizo nabanye abasese-university abakhoyo beze zibe mazicini. Babe ngabantwana bahlala phaa mandibe ndisithe eyunithi ngaphandle beqhayisa ukunxiba. Bantwana bam ayimandanga laa nto siyibukela xa sigqitha ngaseuso. Imidlalo ingaphuma imali yenu ka-NSFAS niyaqhankqalaza. Yawuphuma imali ka-NSFAS ubabona ngomamlagethi. Uzibuze ke ngoku uba lo mqhankqalazo ubu-about usena le bekungafuna into yobana manditye ndibe ndifane nabanye ndibe nazo zonke into efana mandinazo ndifunde ndenze le nto ebendiyizele esikolweni. Nisebancinci fundani kwaba sebengaphambi kuni ngoba iyabonisa bakubona kange babe yinagenge ihlala phaa ngaphandle yewusu iqhayisa ngokunxila. Sisengxakini ke singurhulumente ophetheyo ngoba abanye bathi ikutsho lwani le mali bedlala ngayo phaa utsho into yogqithayo kodwa uphinda amngqinele xa itoyitoya ingaphumi imali. Sisengxakini ke uye ukuthi ngokwenza into erayithi iphinde ikubethe kwenye icala kodwa kuyo yonke ke loo nto Koko kubani fumana na mani. Kabazali betu. Aba alwayo. Nukulu mendi wa yekona na pamili. Sakuruleke. Nacho nabwazi kufunda. Ngulho unifunda mana. Sakuwazi sabanywa na betu. Sisoho wa Ezek University. So, nditi mnabuni. Nila hapa mwetu. Nila fana bandwana. Sikhayise ngani xa niphumile ezandleni zethu nawuzimele esikolweni nifane naba ndikubonayo apha endlini. Xa ndiqukumbela le ntetho yam ke umamfica ndifuna ukuthi inkciyo ibuyisa isidima saseAfrika okanye eMzantsi Afrika. Ibambe ke nasizo le program naba bantwana bethu bawuyiqale bebembalwa bandile ngoku baseza kwanda ngoba abazali bayahlokoma bayayifuna le program. Bantwana bam, le ndlela indinyani yona ayikho lula.